remind you that you shine like the colors of the rainbow. Tabasamu lako linaangaza mji, na uwezo wako unarudisha matumaini.